that you love me. You said that you love me. Your eyes touch my heart. Sweet, oh na 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 na. Love in the air. Love in my dreams. Love in your eyes. La 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 la. You are